Sanibonani? Umqeqeshi wenzizwa lo. Bathu phuntu phuntu kanjani ngepho zomatshitshi qomane. Kunensizwa engibhalelile la. Umfethu ubhalile wathi sawubona umqeqeshi, ngiyathemba uyaphila. Well, ngiyaphila mfowethu. Ngithembe na ukuthi uyaphila la ukhona uthi ubafo ke. Ngicela usizo lwakho. Ngihlezi ngibona ngibona abanye ubaluleka ku-YouTube. Nginenkinga lana, angazi noma imina or kwenzakalani. Kodwa inkinga yami ikanje. Kuthi ubafoke nginentombi engisanda kuyivusa nje kulonyaka ngoJanuwari. Kodwa ngibona ingathi ivuke mina. Usho njalo umfowethu ubhale kanjalo. Angunderstand ukuthi ubezama ukuthini lapha ngoba ngiyazama ukuhlanganisa yangithola ukuthi ubezama ukuthini. Kodwa uthi ubafoke ngoba ukuze sijole ngangizidlalela ngingekho serious. Ngikomenta ngestatus sakhe kanti yena userious. Indaba yaqala lapho. Well, mfethu yabona into ekufanele uunderstand. Ziningi abantu indlela abahlangana ngazo, yabo. So akusho ukuthi njalo wena ukuze uqonye intombazane kufanele uhlangane naye emgaqweni noma edolobheni noma kuphi. Abantu bayahlangana uthola ukuthi mhlawumbe semshadweni, yabo. Behlangana abantu bebonane. Awisuke kanjalo into yabo. Abanye even emgcabeni uthola kuyangcatshwa kuyakhala. Abantu bebonane khona. Bethandane kanjalo kwaziningi indlela abantu abahlangana ngazo, yabo. Uthi bafuke inkinga sikwi long distance relationship and kade sagcina ukubonana before size sijole. So ngamanyamazi umfowethu selokhu baqala ukujola bakaze bebonana. Okay, uthi ke well better communication between us but we fixed it ngokuthi sivulelane izifuba, sitshelane izinto esingazange satshela muntu ngazo. Kodwa even kunjalo, akaze ngimuzwe engibiza ngamagama othando like baby. Okay, babe, love, sweetie, honey, yabo, shuthi umfowethu ukhala ngalowo mazwi. Ngokuselokhu saqala, akakaze lo muntu angibize kanjalo. Okay, uthi ke, ngibona ingathi khona into eshodayo lana kule relationship. So ngicela ungisize wayeseyivala lapho umfowethu. So uqinisile mfowethu mangabe uthini uthi khona into eshodayo kule relationship yakho, yabo. So uyabona ngihlezi ngisho ukuthi okay, ake ngikubeke kanje ngithi uyabona uma umuntu ongeke uzokwazi ukuthi ubonane naye kufanele uunderstand lapho ukuthi you are just wasting your time. You are wasting imali yakho. You are wasting i-airtime yakho nedatha lakho. Yabo, ngobani lo muntu ngeke uzobonane naye. Ngenze isibonela, ake sithi mhlawumbe uhlala eGoli. Mhlawumbe uthola intombi yale. Mhlawumbe beniye kwi-event thizeni yasekhezelene. Wathola intombi yale emsinga noma enkandla. Yabo. So lo muntu amathuba ukuthi nibonane mancane benihlangane kulo event leyo nasinibonana nasathi nami. So nuthathi number kulo muntu owazi kahle ukuthi amandla ukuthi nibonane ngeke uzube nawo, yabo. So why uthathi number kumuntu kanjalo ebeni wazi kahle lo muntu ngeke uzokwazi ukuthi umbone, yabo. So lento yokuthi ngicine senithandana efonini senjole efonini thando vuthe efonini kube mnandi kube nje ya kodwa kugcineni kosuku nibenike nikwazi ukubonana into engekho mvuthu, yabo. So wena ke kwisimo sakho into eshodayo uthando lwakho alinayo base, yabo, alinayo foundation. Ngobani selokhu niqalile ukwenza lokho enikwenzayo ukubiza ngokujola? Angazi ungasho ukuthi umuntu uyajola naye kubeni ningakwazi ukuthi nibonane naye, yabo. Lo muntu anikabonani, awukani kaze nitshelane face to face indlela enzizwa ngayo. Awukazi umqabule, awukazi umhlaba. Khumbula mfowethu ukuthi mungakaze mawungakalali naye mfowethu lowo muntu kusuke kungakabi intombi yakho, yabo. Ukhumbule ngeke kuze kushintshe, mangabe ungakalali naye lo muntu akakabi intombi yakho. Ngobani? Kufanele ukuthi incwadi usayibhalele kodwa ayikasayini, ayina stamp, ayinalutho, incwadi empty. Ngisho ningatshelana ngiyakuthanda nami waye kwasha kwacima, kodwa mangabe ungakalali naye, mangabe ningakajabulisani. Ngoba phela nje phela into esiyikhohlwayo siyinsizwa ukuthi mangabe nizibandakanye ocansini suke nenzana nobabili, yabo. So thina sesithi hayi uyamhlaba kanti anjalo niyenzani yabo, nawe uyakunika nawe uyakunika, ngoba egcineni kosuku nawe khona okutholayo kuyena, naye khona okutholayo kuyena. So lento ikanjalo. So uma ngabe ngingakabi kanjalo lowo muntu, njoba ngeke ngithi kuwena ubombiza njengentombazane osondelene nayo noma ojwayelene nayo, hayi intombi yakho. No, ngisho athi ukutshelile wathi wakuthanda. So ngamanye amazwi, uthando lwakho into elishoda ngayo i-base foundation, okuyinto ebaluleke kakhulu lo yokuthi nibonane. If nikeke nize nikwazi ukuthi nibonane kohlo mfethu, mhlambe nayo leyo ngane ukuze ikwazi ukukubiza ngokuthi awu baby noma uhane noma usweet noma ubani, whatever la magama enibizana ngawo noma enipreferi ukuthi nibizane ngawo, ukuze ikwazi ukukubiza ngalowo magama ukuze ube satisfied kula ushoda khona, kufanele nihlangane phela njengethandana, nikwazi ukubhonda, nikwazi ukuba ndawonye, ni-create le bond. So leyo bond uma ngabe ingekho, it's a waste of time, ngabona. So from now on, ungabozimoshela isikhathi. If umuntu ubona kahle ukuthi ngiyasize sikwazi ukuhlangana, you are just wasting your time. Kungenzeka ubuka le video nomuntu ochatha naye efonini, you know ukuthi lo muntu nje kumnandi ukuchatha naye, but uyazi ukuthi ngeke nize nikwazi ukubonana okanye anawo amandla ukuthi nibonane. So why waste your time? Yabo. So ngaphela ukukhuluma nje, chat egcineni kosuku. Lo bangihlezi ngisho ukuthi udlala ngemizwa yakho, ukhohlisa imizwa yakho ekubeni ngeke nize nikwazi ukuthi into yenu niyithathe nize kwenye level. So mfethu, into yakho ishoda ngani? Ishoda ngebase. Ishoda ngefoundation kuphela. Bonanani, mangakwazi ukusolva leyo nkinga yokuthi nibonane. Wento ekufanele uyenze nje, hlala phansi uzibuze ukuthi lo muntu ngizokwazi ukuthi ngibonane naye. Mangabe uzokwazi ukuthi ubone naye, uzama ukuhlela ngandlela thize ngikwazi ukubonana. Uma ubona nje hayi there's no chance ukuthi nibonane, kuyokusiza ukuthi leyo nto uyivale nje as soon as possible. Ngobani? You are wasting your data, you are wasting your time udlala ngama feelings akho. So ngiyathemba ngizwa ke mfethu. So uma ngabe nesifiso sokubhalela umqeqeshi wenzizo, ungambhalela ku-email ethi mqeqeshiwenzizwa@gmail.com. uma nje mina nawe ufisa ukuthi sibonisane ngodaba lakho, ukhumbule ke mfethu ukuthi kamqeqeshi wenzizwa ikhala injabulo. Sho mfethu.